tso elong hore e bohlokwa ho lo mo maneng ba banyana hello re santse re ithutela hore ke ding tso elong hore they are surrounding us ba ho bane well har sa le banyana our sense of sight and sound was still developing and in 2000 re batla ho bona hore e sebetsa jwang ba o no tse bana hore our sense of taste and touch were highly sensitive. That is why har sa le bana ba banyana re kenya dintho ka mo mlomong to get a better idea of what our hands are feeling and our eyes are seeing.